amahanga yahandi ngo bagira ngo ni beza ibaraduhe ubukungu bakaduhe ubuhanga ngo baduhe uburanga bakaduhe ubutwari ngo twazabajya hehe Thank you.